Yo, M. Ara, Mark Russo. We got a Lenin now for you. Fire International. Bariko baja mira neni. Bariko baja famba neni. Bariko baja tamba neni. Bariko baja vimba neni. Bariko, bariko baja shaura. Bariko, bariko baja pindira. Bariko, bariko baja daira. Bariko, bariko baja farira. Bariko, bariko baja shaura. Bariko, bariko baja pindira. Bariko, bariko baja daira. Bariko, bariko baja farira. I gotta make some money when I was 17 to make some couple pills on my 80. Speak about money when I was 18. I want to live a cool life when I'm 30. KK kinda flash, no my AC. Should I find my job or can't exit? Should I go back to lane A to Z? My memories now, it's the sea. Bariko, bariko, baja shaura. Bariko, bariko, baja pindira. Bariko, bariko, baja daira. Bariko, bariko, baja farira. Bariko, bariko, baja shaura. Bariko, bariko, baja pindira. Bariko, bariko, baja daira. Bariko, bariko, baja farira. Ndugu donza tambo kutaya kusishingisa. Seva no ava jitaya kundirwadzisa. Bariko chaga miko zekudondi pengesa. Manje mwari mna matu yangu baja zadzisa. Kwa java mwari wacha zizosera. Pamberi pemuri vano traya kundishatisa. Badita shoka nakono nyepira undifarira. Asesitara mwa jitaya kurishibisa. Bariko, bariko, baja shaura. Bariko, bariko, baja pindira. Bariko, bariko, baja daira. Bariko, bariko, baja farira. Bariko, bariko, baja shaura. Bariko, bariko, baja pindira. Bariko, bariko, baja daira. Bariko, bariko, baja farira. I gotta make some money when I was 17 to make some couple pills on my 80. Speak about money when I was 18. I want to live a cool life when I'm 30. KK kinda flash, no my AC. Should I find my job or can't exit? Should I go back to lane A to Z? My memories now, it's the sea. Bariko, bariko, baja shaura. Bariko, bariko, baja pindira. Bariko, bariko, baja daira. Bariko, bariko, baja farira. Bariko, bariko, baja shaura. Bariko, bariko, baja pindira. Bariko, bariko, baja daira. Bariko, bariko, baja farira. Ndugu donza tambo kutaya kusishingisa. Seva no ava jitaya kundirwadzisa. Bariko chaga miko zekudondi pengesa. Manje mwari mna matu yangu baja zadzisa. Kwa java mwari wacha zizosera. Pamberi pemuri vano traya kundishatisa. Badita shoka nakono nyepira undifarira. Asesitara mwa jitaya kurishibisa. Bariko, baja mira neni. Bariko, baja famba neni. Bariko, baja tamba neni. Bariko, baja vimba neni. Bariko, bariko, baja shaura. Bariko, bariko, baja pindira. Bariko, bariko, baja daira. Bariko, bariko, baja farira. Bariko, bariko, baja shaura. Bariko, bariko, baja pindira.